yashisa la kushubile kubovu ayiyophele bengifuna ukuzisa yona.
Thank you bafethu, I love you all.